Nana oya bi kese obempon konkon ta no konfo ena me mahia anwimfan ade ache ba ku biem ade ache e do nyankopon ase ade ache ni anti ase fofra yechi sebiya mun sebe nyaado ye nasda mo twedi ampon a ye na no mabosom ne ensamamfo o madawruma ena koyemwa sunsumun sam ne mahinta samri obi bompa ye dendendende e di atia me no samri obi do no maduro bi so o chichiro o tuadu o bodua samle obidu nam kremoso malamso binsine so kabe chire foso konfu biso ah o loko se de beya ko ni megu asie wonya nkwanhia na wogu nanso nanano mada ngoma adom ani ayalesa ayewon samma ni sentino apamide de to nyina no enyina yare na mo twedi ampo ani nanano mabosom kasi media hwefo na na kasi tv hwefo nyina medam nyina se dane dan nyina mo hweyen demase wura demase na demase ahinema demase nua demase ahema madawro ma yeti baabi na ene ansana yebeto adwumadie so no de meka edia ahyasea ne se oyonko eda enoda oyonko eda enoda asante bu baby ese atacheka unentra na akauto ejira o ma se ye nananom na odoma pa na odo a na owo nti se ne nua hotichima na kanu ne nua bi ko ha omu a na kanu eto ne nua atoro efisa ebibman titu asante ma ye to ana ya gaso obi to ana asemasi oh asemasi ye die ah ufre ni wasi mi free ha wasi ah enye enipa asemasi pa na mede mani atono a ka di besi nye ah nye ni pa asemasi pa enkasi ah enye ni pa asemasi pa enkasi asante se wato ana odeni ato bibi ogo ka asem bia ne kodru pempen so a ese bibi do ni koto bibi so a ah ni pejamani a et puis pas merci enim le sentino e kanya dia ka be beche no kra ni ni be dir nyo 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 ko beche amama yam ah ko odisia en ka metwa ti yai akanfo asantefo ya na nam tete ya odema yai na ye to ana ye de ne tu bibi ye dwini bibi ne ne te sa na nti be sra o minua o yonko eda no da wei eya de kakra bi a mede ma ahwefo nyina se account nua account na yade sua no ya to din utie yade sue uri mede ya de ma e de bebre yade sue de bebe Adasa pemobro. Adasa pemobro. Adasa pemobro. Mele mi se bia wona na bia akasa asem ya kire wo. Wa bi sa asem hu abakosam dia kire wo. Wa si bibi e dia kire wo. Na wa da bibi e dia kire wo. Na wa bie bibi so e dia kire wo. E wo adasa pemobro. Adasa pemobro. Adasa pemobro. Nan panim fo se dia mfufun pani se jirantwi abobidi. Dia mfufun pe ene se jirantwi abobidi. Ni nyina gida wo se adasa pemobro. Ni nya no wa a kire no lo. Obesrew. Obetwetwew, ojam se de. Wo gu animu ase. Wa inema bia emfata. Anya bia no. Enipa no, oha wo ko mu no. E dia mfaso die na de brew. Ade mfasudie ne debrewo oha oni abebrese ni abene nipa ni diye no de mfasudie ne debrewo e bia lene ne dikai na ohwemia e na na wo ya de kese e na wo hweme o kese media na na kese tv na mesrewo se ene ne bia washa ase na utie ya ene die ne ahobrase kwanso mesrewo so be subscribe no ase na odo comment no ato ka kama 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 fefefe na de amaye. If you say, and penny for say, or say, I was say, and check the window. When you have been watching, no, no, I fell over, say no. Obina Kaya was young, Kunia sell, or check you, or can't say feed the goo hoofy, or the pass was he, I mean, a Tianica. Ube come, be come, be come, be come, Kono, and the part of Swanian and Bonido. On fumuni do, on tia na nasu do, on ye e di biya ensem fatani ni amu wa sendi anfenti ane do, demum, osi no yonkwa otau, otai hulu, adjumfi, adjumbone, ti e kawo da seni bi unkono, nan kampu odai no one sorry, empo o sorry impa kohau biya tuwo bubu gudem, yari biya bo, uye shi enye ye, adiswa ni unkono biya be swawa oje huenye. Nka sebe eniema bi adedere wa sebe ukwanko obema osensai ukwonim so a enyeyie adasa pebobro esensai adasa pebobro nti ya odasani pa ne se enka so de ka ho akyere wo wanya abayama ne osred wadi ohawni nkomi abeda wo so wiye bibi enyeyie omano nananom abla ba sei empo menyina ya akronfo. Sukua ka oma ekono mponu ya ntima mko skulu. Ome njina aye vagabonds. Enkwana blabo njina obika ya adispache. Enkwana ye bibia enfa. O nahe. Anufu wane na mwene ba ya waye. Skulu kwa wane ba ntima mko bi. Ono wa siyese kwa yese inu. Ha? Adasa epe mobro. Eka wo dipa de sani nko no wa ye mbo no hawa to wo ye bibi enye ye yare abo wo sori en sori de obeye bia sei wo him na nko atafre adasa pemo bororo na kebe ye den se wo de sani bi ebenya accident ebenya nkwanhia na ono ani nua ono ani nkrofo de ono ne kwore ne ba de ono ne ye adwuma ba ko. Do only the both pam. Do only the tune said the day. Do only the day and was here. There's Sabby only the bomb three baby ye. Nanka Sabby or the Kusi baby not or treat you. Not or so. No good mercy. Now I say Sabby and we say Bayado or can't say mum. And then Penny for say, I o jam city. O jam city. I say or can't say pamon. Nance or treat you. No siawa, Eminia, or Nano Caflo. Nani tibua no, ibua no fo, se nyamine tuya reka. Nyamine yili suwa hahai. Nyamine amene nya asudye wii.
Oh, abay! Ah, baba! Na, kwenye asidante, mente?
Mente yo, mente, mente.
Onji se kwenye asidante?
Mente, mente.
Hey, abay, onji se kwenye asidante?
Mente ye, oh! Mente yo.
Ene se watine ne?
Wena woka?
to want to
watch him in a shower.
I don't want you. Oh, could you answer? What's a bigger quiz? I just want to say, could you answer it?
David, I'm going to say,
So bi bompa ye boni bia man ena ka wo so dwene boni abompa ye boni ama ne dia ka ha dwene fi se asuo ni asuo ne bo e boni boni hwani mu do otwese ka no usika no se bi ebu se be ya do odwene boni mu obi a ena boni di wo na ezo nipa da sani no a odwene boni di ma wo ena mo hawa wo ko mu ena mo sofia wo ko mu no mi hwai o nya nwene no humpo no aso ho da ye se boni ntoro na ezo wo te chede ama wo waje sebi amao na ekoba na sei na obrikwe ne jim ya katete sem eka bakosem aduma kwasem sunsum sem sunsuma hintasem anwen sem na danda nyina de mamu kase media na na kase tv ya ne ade katete atempo no ifi se tete obi ka ana tete obi so kire ya na nanom kire odomapa kani pabom oni ni pantrase tra papem na empono kani nua na kanu dependin forse oyonko dane oda oyonko edane oda bia tu hu nua na e bia o twetwe no o sire no o kan se mbi no e bi mpa ka fro men ka se boni ntu me sire kan men ka ne ka boni su na mum ewiamu nye ewade nsakra na empanimfo se yade e beye kokosachi no e bi beye adeni yade e bi e kokosachi no e bi beye adeni enka ne se panyini bi hia wo ana obi ka se mwe kire wo o te so bi ka se mwe ase mwe du e yenka if you said te se de ya bodua ate se ya kan no me asema to so ate se sebe ya kan tamagu tri so ya e bedu nya e brebe na oda se ni ka sa se mwe de tia ni yonko e bra onipa de se ni ho a kire no a obi sire no e mra onipa no sebe mu sebe nya do oko ha ori a bebere se mu a o twetwe no emra onipa deseni eyare bebe ya de bi abor na ya de ya de sere no no se oh me na o sere ni yi ya de ya be ya kokosechi no ibinye adeni ya de a eye kokosechi no ibinye adeni unu adeni kwa kwa do bi no tien ka ne so bi sere obi sere yale fo obi so ha bi do bi sere so ne twetwe no a no kasa se me de kire wo a enya dwato akese na nanu mi si nkonwa ko dwato a ne aka kire nipa no na me yisa no me ne frinso if you say at the said day e ho asem beba at the said day en toto beto no at the said day bi obi ayi no betwa at the said day e ho atemu da beba no so isi no bi dia no eno a da betwa nunu ano ho atire no a edwa we ho anipa ni abre a enkrofo su twa dwadwo ma ne ma no enkrofo enyu no no enkrofo ejab no no enkrofo wa ne cha ye ho ho no no na oro so enani je sɛde nnua no kɔɔ saa ɔhaw no mu ne abɛbrɛsɛm ne nkɔ nnua me adesoa mu yɛ nananom amfa saa asɛbɔ yi antetea yi wamfa saa ahoɔyɛ a ne ɔtae honhom ama yɛyɛ wo na yɛ nananom deɛ ɔka ne ɔdɔ ɛfiri sɛ ɔdɔ yɛdɔ ɔdɔ yɛdɔ wodɔ ɛfo a ɛyɛ fɛtɛtɛ na wodua a ɔnɔbɛyɛ ɛfoɔ no fu na sɛ wodɔ ho a ɛma nɔbaeɛ no anya ahomegyeɛ na mframa pa fam ne nsuo tɔ gu so ma ɛyɛ yie na so dɔ so enti adɔ kyerɛ sɛ wodɔ obi a wodɔ ɔɔplapla nneɛma no ho woyi ho ama nneɛma no wie fɛyɛ ɛfiri sɛ ɔdɔ yɛ ade a ɛmu yɛ du enti the word kasa yɛfrɛ no ɔdɔ no kyerɛ sɛ yɛdɔ ɔ mɛfu mu afu mekɔ akɔdɔ that means ɔma ɛnɔbaeɛ no ayɛ free na tuma bɔ ɛtuma so dɔsɔɔ na mframa tuma fam na ɛtuma yɛyie ama no atwa na ɔnya bi adi ɔnya bi atɔn ɔnya bi so aboa foforɔ enti ɔdɔ wɔ yi asɛ kyerɛ sɛ wodɔ yɛdɔ nti adɔ ɛyɛ adeɛ hia yie ɛnka ne nso nsutere sɛ nsuo ho fu na ɛkwan no fu na sɛ nsuo no mu yɛ basaa nananom kɔ ɛkɔbɔ kwae ɛsɛ yɛkɔ adɔ yɛkɔbɔ nsuo kwae yɛkɔyi kwae nti adɔ yɛ adeɛ a ɛyɛ ahoteɛ nti ahoteɛ ho hia kyerɛ biribiara nti ɔdɔ yɛ nananom na ɛkyerɛ yɛ ɔdɔ mapa ɛsɛ wo nua wo maame ba wo papa ba wo yere bi wo kunu bi wo mpra bi wo dɔfo bi ɔbɔ mpaeɛ bɔne ma sɛ nsɔhwɛ mɛto na mpo wɔwuwa firi wiase ɛfiri sɛ ɔnɔ ɔnɔeɛ no ɔnyiyi ho ma ho no nyɛ kamakama na kyerɛ sɛ ɔni dɔ no no ɛnkyɛ bi a ɛna yɛnnua lewe ɔkɔnya accident na accident ɔkɔnyaeɛ no wotwa nsɛm bi a nkurɔfoɔ bi ka atwerɛtwee sideɛ bi ne nneɛma bi rekɔ a sɛbea mu sɛbea nyaa do ɛnyɛ papa ewiase yɛmfa nkɔ baabi a wo sɛde tie biara no ɛbɛtumi aka wo ɛbɛtumi aka me ɛbɛtumi ato wo ɛbɛtumi ato me ɛbɛtumi ato wo nnua bi ɛbɛtumi ato wo busuani bi ɛbɛtumi ato wo kuru bi ɛbɛtumi ato wo yini bi ɛbɛtumi ato wo mma bi ɛbɛtumi ato wo nana bi na ɛbɛtumi ato wo busua mpo bi yɛn nua akɔ ɔhaw ne abɛbrɛsɛm nkwanhyia ɔdoma nkoma di ne ho afɔ fie wahwere ne nkwa na sɛ wɔtumi sɔre ya nka deɛ ɛbɛka ne sɛ nhyira nka nyankopɔn yɛmfa ase da ɛtɔ so mmienu ma yɛ nananom abosom ne yɛnsamanfoɔ na yɛakɔhoahoa no yɛakɔdodo no ɔdom nanso accident ne yɛnnua no nyaeɛ no ɔhaw no ɛtoo yɛnnua no abɛbrɛsɛ no ɛtoo yɛnnua no ohia no ɛduduru no no nsɔre a ɛtoo no no n'agyapadeɛ ɛfiri ne nsa no yadeɛ ɛbɔɔ no no n'ani agye sɛ saa deɛ no ɛto ne nua no nti deɛ ɔka sɛ ɔtumi ka sɛ nyame na atua no ka sɛbe ne ne twa ase no mpo yɛ nananom amfa saa suban firi suban tantan wo yɛ anteteɛ da yɛabrabɔ ne suban nyinaa ne suban papa adeɛ a yɛadwene nyinaa no ɛyɛ adwenfi nko a abrabɔ a yɛbɔ nyina yɛ pɛ sɛ menkom nya ɔtae ani brɛ abrabɔ ɛne wɔtae ahyɛ nnipa abrabɔ mu ma sɛ twem 80% yɛte ɔman mu nyinaa adwembɔne nko a ɛna wiase a yɛwɔ yi nipa 80% gyina yɛ abɔnefoɔ adibɔnyɛfoɔ atirimɔdenfoɔ pɛsɛminkomnyafoɔ kɔnkɔnsafoɔ akorɔnfoɔ awudifoɔ 20% pɛ ɛna ɛyɛ papa enti wo nam a ansa na bɛhyɛ wo nipa a ɔyɔnko a wɔyɛ nipa papa sɛdeɛ wodwene nipa ho wowɔ dɔ wowɔ tema wowɔ ahomaborɔ na sɛbe wonya atenka de ma nipa no and sana be shia sa enipa no 20% remove ba ko no na wa brain ye sempara me ka kire wo and no bi akum na koko no fie no na obi yusu ni fie no jwa wo je ni abela nam no e bi nka na sin obi akum na koko no fie no na obi su ti ni fie no jwa koko no je na wo de be che ho ama nam na ye de ayi hwam abela nam no ba koko ran ka na sin akobale sei yenu an se na man afọ ni ata na se ayefi ene ekosie nanso ye fair ho se I'm Christian ye Christian ni mi ojidi ni kwasare ndi ke obi atime ka komo abani su e a ewoni mu nu aba ya eni ni su ya etiri mu enya aba papa enye su ba papa ene gana me fanese enipa me fanese enipa ye fanese enipa 40% eya Christopher. Thirty percent, eh, in Kremofo. 10%, eh, yen yanoma, onko, asori, onko Kremu, onko Bosunsu. 20%, eh, yen, yen ananum, the num to chatting posu, yen num no crep forsu, yen idi and anomachi won crim, any gidim, 20%. Bonnie, baby, baby, try to show me when you free here. Oh, how did I show baby, baby, that woman is way free here? They're Christian. Na wasabi kachira sa wuye busum sumini, wuni minyame. Yes, minyame, I want to ask you. Yes, we are here, what is ya? Yes, we are here, what is you? Yes, we are here, what is you? Ah, you are here, Denham, we are here, Cocruco, O Yami, Denham, we are here, Batampa, a dear Jesus, you, a dear Jesus, ya, a dear Jesus, you, oh, a dear Jesus, ya, yes, we are here, what is you? O Yankopon, or me, yes, say. Nonsense. Some fool. I could hear some. And now, so for, and a chili pepper, Bokutia. So for binum. Yes, Sumyamia, what yas ye. Yankopon, Ben, who ye? God is one, O Yamoya ye bakope. Yamifu from men, I can't was him. Nyame be no wuye ya ususum nyame a wote ase nyame bayi na aka no ho asem eh nyame bayi onyame oye ba ko pe onye miiru ya ususum nyame a wote ase no nyame baya e na wote ase nyame be no wuye. Timo fe nyame a wowu no sai ye na nanu mabosum ana bosum nye nyankopon bosum onye nyankopon bosum ni mise wo se nyankopon ase bosum ni mise odan nyankopon bosum ni mise owa asempa bi ani atemu asem bi akontamu bi kire nyankopon asempa na meka kire wo timpenin fose maye nyankomposa tie meso me ho so maye nyankonsoroma mete me ho so nanso menne me ho so maye nyankonsoroma mete me ho so nanso so menye dai menne me ho so maye nyan consume o mete me hoso mene me hoso na nka mete me hoso a nka mete me ni pe biala beto fa kwambo ni so nyeska beto fa kwambo ni so da da nipa beto fa kwambo ni so yeye se tam beto fa kwambi a mfata so e de nya de mi pe bia nanso maye nyan consume ma mete me hoso nanso mene me hoso to pe bia wo nam tren e kwanso usobone utwini nipa ho na bone yi wochiwade no wo bebuo ni o wo ye nyankonsoro ma wote ho so na enso so onne ko so me kai se blabube me chiawo asema me kai blabi e fer blabube mini ya blabube bebi ya obi ya me chiawo we de e be program kakra me break o toka Edibai. No koto ka no de bechire nananom se nananom inya paye ma no. Yenye hu nyankama de se de ka no a okoto no. O hawo ni abebe se bonsam bia ntimi mfa nani nsiso. No betimi de aye adwuma de anya sika. Me ka se mpatie ni o. Na ode ka ne be si. Obe mpota no enim ha. No de be si ha no. Ye ye bi samano nananom se men ko tukusua emma no na ninyi nyankuma di wo hu ti bra no a bla bobe enti na mabodi din no me me ka se obi e no aka se we de nana bosrim ka anaze si bla bobe breman na bla bobe ma no na ko tukusua port kusua bi wo de bai enam bigina ka de ni na me kasa ya senya nkopo yapaye ikojire chiri yapaye wachiri bejire ne mu biem kasa ya bidu kosia no bo fom pam kosia mru no de kosia na kuri kosoro na dede sena mi ni brefu a kaka no ne kanu awrama ni sena mi ni brefu a kakalo td over come fight konfobia kasamla ton naso ogwa wie yakwa wie ka no hunhia so betrimu hunhia so belese eno anesana na mere chofa asamla meka asama meka is more than 16 years asamla meka kosi amuno no ono akoto fira bonte de ba patrick osiewo edi kosia no bo ka nanim se pan oso na beto owuro ka na ma memfa se ni bibia e wase besene be dere trase be ye bisa ma na ran kire kwa nyina ye bia wi na ka na me koro ye ya ma ni bibia de ma no eno ka be de oho ya na me de ma mfa to se se me pese me nya me ho a e simple obe fa me se me kwohwa de ma no sunsu bi ofie koye good enso ka che se be ma me nya good ho adwuma met ma bo wo ha obi da so a e be ye fisu na emum se me de me nsa koko obi good obi ajapade re bi konfobia koje sofobia koje Maran bia oji ikura ukura ya jine frato. Nye godi ojima. Nemo ope huwa kwa ya. Meti machiro huwa kwa ya. Bonsam kwa na tesu wapachuru huwa fiso. Mini yasubuwa ni mbilisi kawati. Wenu watayini ya kezesemini ya huwa ya ni pese minkumi ya ni adia. Unipa uchile nwa nedi pe esri njina ya nipe ni abri njina ya no. Edia ada sape mobro. Eye sika. Iska mini asakra wadwen wate sakra wadwen kai wonwo dakrope yakomotri na kwohwe di peguo awona asori woni mudwa na wakase sem na me ho ofene de ndie no ubo so wiye biri pa biri ya ya tuoguo one day bi no asada je no akomo kire could do a samale. The person be here said the nipe ablabu city. The sober to a body be moa. Sober to a dick on concept be moa. Sober to a phobia be moa. Sober to a dad of bed in a sicker be moa. Sober to a book on ubi moa. So, over to be the contoponin ablapasem at that day nipa. Oh, what you mean, bibia? O come much that one of whom ma muba. Also, over, over. Go to Moche and see something. Kono koche mbemuba. Koche mbemba. Koche waba. E furu ni furu kwa wuda hono. She widi e kutano ne e tu e kutano. She na nimu mwuma e dwene nimu. She na huwa fa e kutano ya wadenda hono. Sable no. Tuo nini nyankopo. Timini ya. Atwetwe asidi asidi pese minkum nya otai hunu enema ense fata we nyina no mumye ntumu ne fise owo da home ni padeseni me se dakrope komochre efo di kwashade obi komochre by just one day osakrai na wanwe na mono da ebesine. Ya unu ya huwa kano. No da se ni biti wa no sro. No checho. No guhufi. O bo wada pa. So ya obi bwane no waya obwane enseshi. Wuta obi no wata wa enseshi. Wata yunu kwa. Unye ne bwane. Unfu mno. Wanunti ya no. Unye ni ya mongu biya nchire no. Wanimbre na adi eda. Enso. Mena nana mse. Otai fufu pa no otai mi. Ya mimu wae. Ni sakra ya ajwene wati. Dani danyi na ano. Nana kasi TV ni kasi media so. Mimu wafutu yo. Amamre amane abako semu sunsumu 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 hintasemu. Na udi biya tukoto kwe mdi ya nante. Udi biya tutribu mdi ya gire. Na adi bi ayo nipedwia edi abo obla. Ako niya senji na mnyami nshirao. If you say. O how do you cook here? See, you know, and I'm so you come back on consent yet to more than a person in communion and two when two and three in a dark or pet. You could die. Over Soledaho, Yamin Shrau, or Mohombay, when you free Musum, when you first him, I be bless him. Ah, among new at Tanfusum Kurimati, a pomager to be a dependence and Yasisha, Editiao, Wawadia, or Jumasem, Usikasem, Wanamu Tio, or Contu, or Yenoma, Ukunoma. I did so beyond the same idea at the same so. Catch you, please say. I'm not out to you, Obetum. Ujidia, Casso Yankopo Manino. The bear horse so. Yankopo Shrau, Nemum, Slow. Yabohoban. 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 Bohobai. Medassi, Yamisha, bye bye.